Sawubona mfundzi ekhaya semadze malanga sagcinana usayikhumbula ingoma yethu lemnanzi wageza kahlukati lageza ubuso ba lageza kahlukati lageza ubuso asikhulumo masi uzoba liphimbe lifana nembongo ho oh ho oh ho oh ho oh namhla ke mfundzi sitawubuka umsindo longagcizeleli uyakhumbula mfundzi nasigcinana ngunika umsebenzi besibuka umsindo longagcizelelako namuhla sitawubuka umsindo longagcizeleli asengunika emagama latawenda ukuthi ubone lo mehluko uyakhumbula mosi ukuthi nasikhuluma ngemsindo longagcizelelako sasebentisa emagama njengeligama lelithi ingodi ingadi kodwa lamuhla ngoba sitawubuka umsindo longagcizeleli njenga ligama lelithi lilanga lilanga lo msindo lowo awugcizeleli bingelela lingisa sibongo lungelo simanga liphunga emalunga simongo lekugcina sibongo Ngiyethemba ukuthi mfundzi uyakhona kubona umehluko emkhathisini wemagama lagcizelelako nemagama langagcizeleli khumbula mfundzi ukuthi naseyibhala lemisindo naseyibhala phansi iyafanana kodwa nasesiyisho uva ngalesikhathi sowufunda ukuthi lona umsindo uyagcizelela lona awugcizeleli sitawephetha ke mfundzi sifundo sethu ngekuthi ngicela phela mfundzi ukuthi ufunde inzatshana lengakuthumelela yona lenemsindo longagcizeleli bese ekugcineni songendela umsebenzi encwadini yakho yekusebentela likhasi lelishumi nesihlanu likusasa liyakhanya usale kahle